Start with these. Security officers from the City of Johannesburg held a mass meeting in Johannesburg this morning to sign and hand over a petition to the city. The security officers are accusing the city of making them work 12 hours and only compensating them for 8 hours. They further allege that the city promised to increase their wage in 2018 but failed to do so.
Onogada abasebenza phansi kwesixeko saseGoli nabalinde de baphelelwa ngomonde ebutsheni banamhlanje babambe inhlanganiso. Ukutyikitya ze bagqithise ngoxwebhu lwabo lwezikhalazo kwisixeko. Njengoba bekhala ngokuba basebenza iiyure ezilishumi elinesibini, kodwa babhatalelwa ezo zisibhozo kuphela. Besithi kudala bephantsi kolu xinzelelo sukela oko baqeshwayo ngonyaka ka-2018. Kwaye besithi nempatho abayifumanayo ayintle kwaphela.
Selokhu sa-insoswa ngo-2018 ngoJulayi. Day one. I treatment is treated when I was city. I yintle. Kahle kahle city has recognized thina njengama security officer e city. Ukubonisa ukuthi abasi recognize namanje basasirate nge general work as thina sama officers e City of Joburg. Uthe ngo 2019 yashintsha i rate of pay. Bebesibhadala sisebenza 12 hours a day a shift. Kora manje 2020 iyashintsha ama-hour basibhadala 8 hours. Njengoba sihlangene la sihlangene ngokuthi siyabona ukuthi our director akasirecognize njengabasebenzi.
Aba basebenzi bathi abathathelwa ngqalelo kwiimfuno zabo ngoko besithi ukuya phambili. Baza kubeka phantsi iintambo ukugqithisa umyalezo ongqongqo.
Abasebenzi njengoba bebela bavumelane ngokuthi on the 1st April akekho umsebenzi ozoripota emsebenzini. Sonke sizoripota e-headquarter eMartindale. We're going to picket there. Till u-director Mashalane no-city manager no-chief of police, HOD, all of them bezoresponda ukuthi bathini ey'khalweni zethu zonke ngoba asamfuni uMashalane in the office.
Isixeko sineentsuku nje ezisixhenxe ukuba siphendule kwezi zinyanzeliso ezithiwe thaca ngaba basebenzi. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eGoli.